wanje na Jesu iba imunyika simusirwe nyika be in the world but not of the world atina kodzero munyika yanhasi Africa atina kodzero munyika ino atina kodzero munyika ino.